Ngiyazizwa ukuthi like ngiyaheva kahle kahle.
Mhm.
Ngiheva sex but akunamuntu lana.
Mhm.
Akunamuntu total.
Uyayizwa into engenayo yangena iyaphuma lento.
Okay. Yangena iyaphuma, yangena like yazini.
Scream up phela ubizo baba.
After this cut.
Mhm. Awu sukanini madoda, this is champion. Niswide limnyama. Mangingamuncwa yinina, ngiyomuncobani. Ngimunceni bantu abamngiswide lenu. Bafethu niyazi uma sekufika champions esekunakele. Sithi akukhona othwele, khona oloyiwe, khona othakathayo. Sibiziwe. Sibiziwe nanamhlanje. Ndibathi hayi bukhani zovela, mani nginesimo lana engibhekene naso. Sibizwa usisi ke lapho. Ayike zomabizwa sabele phela thina sabe sesinikela khona njengamanje sila singena kusisi uyasibekela udaba dango sawubona my sister kunjani
ngiyaphila njani
ngiyaphila nkosazana ukhuluma no champion la iswede elimnyama ngiphuma ekasefy tv ngithe mangibuka mani kuma emails wami ngathola ukuthi usibhalela indaba enkulu ngithe ngingaphosisa imaseyo ngizovela ngibheke ukuthi yini le eseyikudla kangaka kodwa ke bengizothi nje uzichaze kubabukeli before siqhubeka nodaba but sikufihlele kona ukuthi ungazi ukuthi ubani ngenxa yobukhulu bendaba osibizele yona so savene nje sihlale kuyi indaba njengoba injalo usitshele ukuthi indaba usibizile yini le nkinga obhekene nayo yaqala kanjani yeza kanjani ukuze kube ukulesimo sosona njengamanje ngicela singene kuyi indaba kwenzakalani sesizwami.
Okay, ngiyabonga kakhulu for ukuthi nifike. Ngiyadinga ngiyadinga. That's why benginibhalela like kaningi. Because ngifuna abantu bazwe i-story sami. Okay. Mina ngizithumela ekhaya, bengihlala emakhaya. Ngizophanda umsebenzi la eGoli, ngizophanda impilo, ngihlala nomamkhulu wami. So I was working at this club eSandton. Sila mantombazane lawa ehlala si on point si lay queen si convince abantu ukuthi basipende even more yabo umsebenzi wethu. Okay, so bese nginale customer leli customer lami like noma malifikile bayazi ukuthi leli elami customer. Hawu ubaba ufayini unemali yambona nje ubona ngiwatcha alifaka ukuthi umanithi uchamku fight labo abangasavi ukuspenda vele. Okay, umuntu vele makazile ngithola ithip ebonakalayo uyangithipa so this day anginvite wakhe. Oh okay, why not, I mean sengimjwayele saya kwakhe ngumnandi sa-enjoya azange ngithathele advantage azange ngenze mix. Okay. Second time anginvite futhi.
Okay, ngingangenanga nje Madevin. First time ikinvite buye uyi one kwakhe obuhamba na nomngani mhlawumbe.
Bengihamba nomngani wami because it was for the first time ngiyabona. Bengingibe comfortable if being you one so ngathini ngatheka umngani wami along a time asamba.
Umngani osebenza naye khona lapha eclub.
Yes.
All right. Kubeka nendaba uthe ubesa waphinda ukuinvite for the second time ya.
Anginvite for the second time ngathi hayi why not angisengile before. So ngathi hayi comfortable this time around ngahamba ngi one. I mean ayikho inkinga akayenzanga nix the last time.
Ubaba right
ongasavi ukuspenda nje I mean uba ongabaleki umuntu onemali. Okay, second time ngihamba ngiyi-one. Ngangihamba ngiyi-one sa-enjoya like the last time saploma sama-bia lawo nalawo ama-champagne to be more specific ama-champagne. Okay, ubaba right angibonisa irumu engizolala kulo indlu yakhe inkulu. Okay, ngabona ukuthi lo baba lo ulungile. Hey, but yazini angazi ebusuku kwenzakaleni that day. Ngizengathi something is wrong uma ngivuke ekuseni mani. It's like something enzakele uyabona. But ngathi maybe champagne or kwenzakalani. Ngizengathi like bengilalwa mani, angi-understand.
Imanga ke mme ngabe uthi ubaba ubekubonisa irumu ozolala kulo, irumu enizolala kulo ninaye or ozolala kulo wena?
Irumu like ungibonise lena ngiyi-one. Ne-energy kulelo rumu ifaninyana but ngathi na maybe imagination yami nje. Hayi.
Ngaphelela ulalanga nobaba empedeni owodwa?
Ah, ubaba ulale kwelakhe ikamera nami angibonisa leli engileli kulo. So but ngifile ngathi something enzakele ebusuku. But angikhumbuli niks umzimba wami nje I can tell ukuthi something
khona into yenzekile.
Ikhona into enzakele. Okay. Ngimbuze kuseni ukuthi okay. Uke weza yini ngapha la ngileli khona bengileli khona izolo. Athi hayi ubuza. Ngithi man something offish. Kekela mana something is wrong. Engathi kunomuntu bekabhizi ngami.
Inokushisa nyana ukuthi.
Ukushisa bekushisa hayi ukushisa nyana bekushisa. Hayi okay baba athi imagination yakho. Hayi okay fine. Hayi. During the week after leso sikhathi like nginama-cramps nyana angi-understand ukuthi kwenzakalani esiswini sami kubhizi nje kuyaphithizela ngithi hayi maybe nginenyongo ngisebenzisa isisu angithi asisevisi nokusevisa sebenzisa isisu ngiziklini okay maybe 2 weeks down the line another invite okay why not soft life much sidla kamnandi siphuza ama-champagne ngiye again. Okay. Sihlale sibhlome siphuze and what not. Sikhathi sokuyolala ke manje. Hawu ubaba niksa ungibonisa the very same room. And yolala kwelakhe futhi okay. Hayi ngithini? Awuthi ngikhiye. Because the last time ngileli la kwenzeke into eso I'm not sure what if yenzakale futhi leyo nto you know.
Usakhiya-ke my sister ngingibuze nje sesiyazikhulumela. Ubaba phela umuntu okuspendela okusho ukuthi kahle kahle ukuphethe kahle wena bowunganayo naleya nto ukuthi uzize ukuthi mani uyamhalela uyambawela unjengime-invitele ngathi mhlawumbe ningenza something nyana.
No like beyikhona ni but bengeke ngithathe i-move mina kuqala ya if beyona bekangeza-ke ma wouldn't mind I mean iyaspenda so why not.
Okay.
Uyaspenda kamind kuspenda so nami bengeke ngimind.
Alright, bosakhiye emnyango-ke ya
yeah, ngakhiya because ngiyabona ubaba it's like akasishayanga something angi-understand or maybe uzibonela umntana nje maybe ungibona
njengomntanaye
ya uthanda nje ukungispendela.
Ithini into kababa unawo umndeni njengibehlala emzini omkhulu eyi-one unawo umndeni mhlawumbe kuphi kuphi?
Yazi ubaba uma ngimbuza ngefamily yakhe akusulo umuntu it's like akathanda ukukhuluma ngefamily yakhe angi-understand ukuthi why but ungelathi yazi need a story for another day uma ngimbuza ngefamily yakhe.
Then another day akezi naso le story.
Akezi naso and most of the time asihlangana yazini kusuka kubhizi kumnandi so asikatholi isikhathi sokuthi sikhulume kakhulu ngendaba ezi-personal.
Okay.
Okay, ngilale-ke ngisikhiyele ngilale. How? This time around ngizwa ukuthi e-e ikhona into eyenzakalayo kimi. Noma
ngathiulele ubuthongo okanye usahleli usazinwenwela
zikubeilele ne
yeah.
But ngiyabona ngiyabona ngiyafila ukuthi something man something ngibona izinto eziviyeli ngifila hayi bo ngiyazizwa sengimanzi phela ngaphansi ngiyazizwa ukuthi like ngiyaheva kahle kahle ngiheavy sex but akunamuntu lana akunamuntu totally.
Uyayizwa into engenayo iyangena iyaphuma le nto
nje iyangena iyaphuma iyangena like yazini
screama phela ubiza ubaba
after isikhathi ngithathe i-toilet paper ngisisule funa ukubona ukuthi kahle kahle
kwenzakalani
ngidischarge le but angeke ngibe ne-discharge engaka
yebo
hayi bo kunezinto nje eziziyele engazi-understand ukuthi yini manje le yini icishe imanzi nte imanzi so hayi ngithi this time angeke ngimbuze lo baba lo ngizothula hayi ekuseni uright nami ngi-ethishapu vele but ngiyabona ukuthi this thing yenzeka kobe is two hayi ngizama ukuthi ngizidistance nyana kuye Ngifila ngathi sengumuntu opregnant or something, angisafeel right. Ngiye esikenini, esonini. Angibheke ukuthi nani kahle kahle. Awuna nix, awukho pregnant. But ngibatshela ukuthi nawo wonke ama-signs, nama-morning sickness, yonke into nje. So ngithini? Ngitshela umngani wami, hhayi ngihambe sihambe naye omunye. More like a cousin. Ngithi ngimu-explainele sonke istory ukuthi kwenzakalani. So uma ngingathola enye i-invite ngizohamba naye.
Yeah.
Okay. Kanti uzophinda abuye futhi baba.
Invite food.
Nana ukuphi kanti awusatholakali kwenzakalani? Angileke ngikhona. Alright, ubusy today ngithi hhayi angikho busy. So okay. Ngicela ushaye i-round ke uzwakale. Hayi vele ngiye. Like usual, but this time around, ngihamba nomuntu, no-cousin wami. Ya, ngifuna ngibonise ukuthi kwenzakalani. Sengimtshele sonke istory angithi. Ya, so sihambe. Cousin wami akaphuzi, but ngitshelile ukuthi ngathi upretende ngathi uyaphuza. Ya, masifika laphaya. Hayi, sifike sihlale vele, uyapretende ngathi uyaphuza. Same thing happened. Kwenzakala same thing, ubaba sibonise
okay
i-room esizolala kulo, same room. Hayi ke cousin wami mina ngiye vele ngobuthongo.
Nilale noyi-two no-cousin?
Yes.
Alright.
But yena angithi i-plan bekungakuthi alale, bekuthi yena uzo-check ukuthi
uzo-check isimo ukuthi yini kanti le egebenga kangaka, ngoba phela kusho ukuthi kukhona le nto egebengayo.
Yes. Sengizwa umuntu engivusa athi hey masambi la. Masambi la, ngiqeda ukubona enye into, into beyila kule room. Ayikho right. Ngithi ubone nini kanti le uyibonile kuthusa kangaka? Athi hey ngibona abafana ama-boys. Ngithi what? Athi yebo ngibona ama-boys bekugcwele nje kuphithizela la erumini.
Abafana abancane?
Yes. Ngithi kanjani so. Engqondweni yami yabuya ukuthi kusho ukuthi all this time
yibo la
ngathi ngi-heavy sex or ngi-heavy effect
kusho
ukuthi lama-boys lawa. So uba-rise at same time, azange simtshele nobaba amasihamba. Sahamba. So girls, mantombazane, masekeleni ukuthanda izinto. Kuyafiwa la ngaphandle. Kuyafiwa, it's very bad. Siyayithanda imali eza easy. Siyayithanda imali eza izi and asazi ukuthi la bantu abanemali yonke asazi ukuthi bayithole kanjani, bayisebenzele kuphi. So isistory bengifuna ukusikhuluma.
Hayi, ngiyakuzwa my sister. Manje-ke njengoba ubhekene nale nkingo na isisu, namanje sakhona inkingo na isiswini?
Into on and off. Ngisadinga usizo kahle kahle.
Uke wamthola umuntu ozama ukukusiza?
Ukhona omunye umuntu bangireferele kuyo ukuthi okwamanje angingabi nemali, cause ngayeka nomsebenzi laphaya. Okwamanje angingabi nemali, but as soon as ngiyithola nje ngiyethola usizo. Ukhona umuntu abangireferele kuyo. Akusinto everyday, siyenza le nto esiyenza sithule. Ya.
Okay, okwamanje njengoba ungekabi namali, ungathanda ukuthi nithina sikusizeni? Ngoba phela ukhona umuntu la ekhaya eGasify TV osiza abantu ababhekene nenkinga ezinjalo.
Oh, ngakujabulela lo.
Noma ungenamali okwamanje, angabe mhlambe sibone ukuthi senza njani thina space siyokhuluma nawe ukuthi akusize.
Ngiyajabulela le.
Alright, alright. Babukele, niyazwela mani. Niyazwela mantombazana, muzani ukuthanda imali. Muzani ukuthanda imali. Ayikho phela indoda njengavene nje ikuspendele nje. Iloku ikuspendela nje. Ikhona into oyibhekile. If ingabheka ukulala nawe, ikhona into indlela ebheke ukubenefitha ngayo from when, you understand. Noma ungeke uze ubone wena, ayikho imali evane iphume nje ingabuyi nalutho. Usise kunicebisile, onamadlebe uzwile. Dango. Why you talk to me like I'm some kind of kid? You know that I love you but you don't show me respect, so I better go. I swear to God I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I don't know why
You're full of insecurities, you call me every minute. I can't even focus if I don't pick up your calls. You tell me that I'm cheating, girl, this shit is so boring. Yeah, I told myself that I won't beg for love anymore. If shit ain't working out the right, I keep it on my ass. Let it pass. Yeah, that's less problems and stress. Every time you hit one bottle, you